Sosiyete afika Burundi ikorera ku mugwa mukuru wa politike igitega muri quartier ya Nyabisindu muri komine ya Gitega yabazana ikinyobwa gishasha. Icyo kinyobwa nacyo ni Inyota Juice. Ni umutobe mwiza cyane ukozwe mu mabungo. Kwifuza kurangura uwo mutobe, iyo sosiyete yaburiye ikirindiro mu gisagara cya Gitega iruhande y'uburiro bwaho bita kwa Butumuzi. Neza na neza mu nyubakwa icururizamo amagato. Haruhande y'ibuga cya basketball cyo kirubakwa. Icyo kinyobwa ukereye gitanga umunezero kandi kanaruhura. Kwifuza icyo kinyobwa mu ntara ya Gitega Tega muzogisanga hagati mu gisagara kuri alimentation chez James kujya kabiri mu Giswahili Hotel Beteri kuri bare ku ngoma Supreme Bare Renox Restaurant chez Butumuzi Faith Shop Hotel Tropiter Hotel Tamoter Sunrise Sunset Hotel Mystic Night Club na Iwachu Center muri kate musinzira naho muzogisanga kuri Hotel Accolade Galerie numero 1 kujya muhinga kuri parking ya Bujumbura ku magaleri na Restaurant Eden muri kate yarango naho muzogisanga kuri parking kuri gareri kwa Ruhuna. Eka no mutundi duca twigisagara naho nyene nibagiwe hatwovuga nko kumasanganzira kuri Moria Hotel, nibotike kuri bar ya Colombe muri quartier ya Nyabisindu, kare ya kabiri haruguru ya Gia, kukabaraho bita kwa Jire kumasanganzira, kuri alimentation kwa Karimu, imbere y'ibitaro bikuru vya Gitega kuri alimentation naho bita kwa Mama Lionel. Kubifuza kumenya byinshi mwo telefona kuitwa Eliezer ku numero 79 29 63 14 14.